fakata ufa he mole hinata hiha u o uta u keto u kepa. Kosi oku waka e mole ha 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 te toko talu. Fakata ufa he mole hinata hi ha'u.